wata iyayen gida
annabi muke ambato yawan nasir ta muce wata iyayen gida
yau ma da sunan Allah zan baje yan maza na tunawa mata na ce an zo gurin si maza ranar mu mai armashi take wayo mar maza mu shigar dabara a cikin bana ba mu yin gargada
annabi muke ambato
sina ga mai amincin Allah madaucin kasa baban batul saurun kudira mafi kurkusa shatan buran buwayar Allah madaukin bisa katan bugar kuwar mata shugaba mai gida
mata iyayen gida
Rasul ranar mata kurmu garkuwa da so da kaunar abin so sai kita so kawa mu fada cikin sururi murna tana karuwa
annabi muke ambato
saban salo da tsarin taro mafi armashi kamar rasul ita ce ranar gushewar fushi mai zauzayi take taka rawa akan karkashi wanda bai da annabuwa yake ce mishi
mata iyayen gida
mun tare don godiyar Allah cikin wani salo dan sanya san abin san sa a ran mun walwalo taro muke na mata zallan su sun bulbulo kauna tana kira muryar da'ira al'alo
annabi muke ambato yawan rasul ta muce mata iyayen gida
yau da'irar sai lati mafakar muce mun gani babban gida mafi daraja nan mukai sansani duwa cike zuwa sai ta daina zancen wani dan sar shagal tuwa da tunanin abin san gani
annabi muke ambato
mahana mu irga mu tara mi hadiya kwarai adadin yawan salatin ladan safan sagarai batutiya bace soyayya muke yi sarai wallahi kan ma'aiki tini min yi kyauta garai
mata iyayen gida
an ka gira na kaza da kaza na Allah wadai sun kyale shugaba sun kisu bashi to kunjidai Allah ya ba mu ilhama kan hakan gashi dai juhudil mukilli ne wannan ma muke yi kadai
annabi muke
ce ranar mu take wayo mu haɗe a can din kawai don babu sai na biyo ba jira bare saurare da sai na siyo annaba ake so ake nema ake kwaikwayo
mata iyayen gida
mu zama abun kwatancen kowa a doren kasa tafiya ake ta ruhi zan samu nanan kusa mu mayar da komai hijabi yanzu kwanzan fasa in ka rasa sai shugaba har rabu ma ka rasa
annabi muke ambato yawan nasir ta muce mata iyayen gida
mata mu canja tsari na bukukuwa kunji dai annaba ake bai warin jaye a komai kadai mu mayar da maulidi ya zarce dinar biki ga shi dai kada mi asarar kudi a event hakan ya fi dai
mata iyayen gida
mu daga mu nuna tujar annaba abun ambato shi ne kadai abun koyi wanda zai tabbato mu tunawa masana abin da ya girma kalmar zato ba a tsayar da mata in sun riga sun fito
annabi muke ambato
sai dai a ba su saiti a taya su aikin kwarai a daɗa da addu'a fa'i sina ji sarai mata kamar ruwa ne mai kyau mafi gargarai sai dai a canja launi da kalar ma a jiki da rai
mata iyayen gida
bari dai mu dan nishadanta sai kita so kawa ka shawara cikin soyayya ga ya har uwa sanin farin ciki shi zan baki ba tsarguwa wannan mujarrabi ne mai maganin imuwa kin san karatun gurin malama madina naje haga malama ta sallata ba mushi agaji fatima manara ta bage a gaban mu tai gwaji ga malama Aisha mata wallami rangaji
annabi muke ambato yawan rasul ta wuce mata iyayen gida
kalkui garaje akwai sirrin yana nan kusa a jakata sayyida asma'u inna jinasa ko malama Hawwa Salisu ban gani sun rasa wallahi sun sani dantin nei sai ta zo kusa
mata iyayen